Kabala mntunga Amanda. Ndifuna ukuthi happy birthday ubona ugqiba iminyaka engapha 60. Yeah. Siyabulela ngokuba sibhalele stories zimnandi ne recipes zimnandi. Siyafunda kakhulu kuyo. Thank you so much.